ucele uthi abantu basebhambayi bamtshele emehlweni ukuthi angalinge alethe amaphoyisa asePhoenix kuleya ndawo ngoba kuyoqhuma nhlamvana.
People of Bambai, they say, no matter what you do, don't bring Phoenix police here. Don't bring police. Those were part of our killings. Don't bring them here.
Ungqongqoshe wamaphoyisa uthi kuyamkhathaza ukuthi ziboshwa ziphila ntofontofo ejele njengoba zibuka ngisho omabonakude zibe zishiye omkhulu umonakalo ngemuva.
As they get arrested, the first thing they find is hot water. They shower in hot water. They've got 3 meals. They've got best medication. They watch TV. Their water is never cut. And their electricity is never cut. Some of them, they study and become PhDs. There are breadwinners that lost here. Their families will lose the cars if they had cars. will be taken by the banks.
Uthi ngenkathi sekufike umnqamlajuqo ozinikela kobe ngumengameli wezwe uyexwayisa ukuthi angalinga sondela enkandla ngoba uzokhomba umuzonotshwala ezama ukuvimba isiphelo njengoba sekubonakala ukuthi lungase lisuke uthuthuva uthi waya yena mathupha emzini kaZuma enkandla wathi futhi imizamo yakhe yafana nokuthela amanzi emhlane wedada.
Can something be done so that we don't reach that day, that one pictured in the head? So that's why I'm saying dark clouds have been always gathering on this matter.
Ngingu Calvin Dludla, wezindaba ze SABC.